banyakubahwa mwaserukiye imbonesha kuri na radio bikorera hano mu Burundi banyakubahwa mwaserukiye ibinyamakuru bikorera cyane cyane ku muhora wa Facebook banyakubahwa mwese mwashimye kwifatanya nanje kuri uwo munsi wo gushira ahagaragara iko wacanje nari maze ko imyaka irenga ibiri ngwana naco musangwe amahoro imani yatanga mwongere musangwe iterambere mu buhinga bwa none cyane cyane rikozwe n'umurundi mwene wanyu rikongera rigakorera mu Burundi kuri uyu munsi uri hejuru ndi niteka na Kenya muneza ntangere ko kumenyesha abarundi ndetse n'abanyamahanga muri rusangi baba ababa hano mu gihugu canke mbere n'abamahanga ko ndabazaniye ikibuga hwaniro kigiye gutuma ubuzima bworoha cyane cyane bigatuma baba hafi na hafi y'imiryango yabo yaba yiri hano mu gihugu canke mu mahanga bifashishije ubuhinga ndabazaniye nitiriye amazina yanje Gasape nivyo Gasape yaramenyekanye cyane kuva mu mwaka w'2005 aho yashira habona iradio yari yagerageje guhingura kuva igihe abarundi batari bake kuva icyo gihe abarundi batari bake barabishimye barashima icyo gikogwa ivyanatumye radio Gasape yahavuye ihinduka humuriza FM ikundwa cyane kuko yari yakozwe no murundi tukaba dusanzwe yo tuzi ko abarundi bakunda cyane cyane ibintu by'iwabo icyo rero ni kintu ciza cyane kandi burya abahinga basuzuma uko ibihugu bitera imbere ku isi baremeza cyane ko ibihugu bitezwe imbere cyane no gukunda hamwe no gukoresha ibikoregwa mu bihugu byabo gusumba ibikoregwa mu mahanga kuva rero isi imaze kuronka internet uyu munsi iriki yatera intambwe ku murindo dasanzwe mu kuyivyaza umusaruro ndetse no mu kuyifashisha mu kugira ngo isi ibe akantu gato cyane aho kuba umwe aba muri Amerika uwundi akaba muri Afrika I Burundi na Karorero gukorana cyanke kuganira kitakiri kibazo ndetse hakoreshejwe uburyo bukeya cyane cyane abarundi batari bake bashobora kwironkera kandi batavunitse mu Burundi rero uyu munsi kuva telefone ngendanwa yo mu bwoko bwa Android itanguye gukoreshwa yagiye itera intambwe ikomeye kubera kumvi baza application zitandukanye bagumye biyumvira cyane ibibumbano boshira mu kaguriro kiswe play cyane cyane ku bakoresha za Android ibyo bikaba byatumye uwo munsi abakoresha iyo telefone ku isi biyongera ndetse no mu Burundi tudasigaye inyuma uwo munsi imbuga hwaniro zikeya zitari zikenya zirakoreshwa hano mu Burundi naho tutazi neza iyo zituruka uretse ko twibaza rimwe na rimwe ko izo mbuga zishobora kuba zikoregwa mu bihugu by'ibihangange nka Leta Zunze za Amerika umugabane wa Buraya ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'isi ubumwe nka Leta Zunze za Amerika umugabane wa Buraya ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'isi kandi nivyo kuko naho izo mbuga zitoba zakorewe muri ibyo bihugu nkuko tuvyibaza benshi mu babifise nk'imitahe muri izo mbuga n'ibihangange cyane cyane mu bijyanye n'ubutunzi ndetse no gushakashatsi ivyo ntacho bitwaye mu Burundi uwo munsi ari karakoresha rumwe canke zibiri ndetse na zitatu muri izo mbuga kuko kubwiwe icaraba ni nyungu akura mu gukoresha izo mbuga imbuga zikoreshwa hano mu Burundi rero sino zidondagura ngo ndazimare ariko reka mvuge ku rubuga rukoreshwa ku murundi wese cyane cyane abarundi benshi birumvikana kandi ku murindi usize ubwenge uwo munsi haba mu Burundi ndetse no ku isi yose aho ugo rubuga ruzu bwa mbere mu bihugu nka byose byo ku isi uretse nk'igihugu cy'Ubushinwa tumaze kubona ko ugo rubuga rushobora kuba ruza mu kibanza cya kabiri kubera abo bagize bati reka dukoreshe urubuga rwacu ivyo mu mahanga bize mu nyuma ugo rubuga surundi n'urubuga rwa Facebook icyegeranyo cyakozwe n'urubuga gsstartcount.com cyerekana neza ko uwo munsi Facebook mu Burundi ikoreshwa n'abantu bagera kuri 75 n'ibice 52 kwijana bisigura ko nimba barundi uwo munsi dukoresha imboga ngurukana bumenyi tungana miliyoni 5 na Karorero muri abo abarundi bangana ni miliyoni 3 n'ibihumbi 700 barakoresha ugo rubuga rwa Facebook bicayiboneka neza yuko Uburundi uyu munsi butariko burasigara inyuma na gato mu bijanye no kujana nibihe kuko izo mbuga uretse ko zituma abantu begerana cyane maze isi ikabano zirafasha no mu gutanga makuru ku mwanya naho nyene amakuru amwamwe zicishwa ko abatizewe neza uko biri kose zofasha mu iterambere ry'u Burundi hamwe zo bazikoreshejwe neza je rero nk'umurundi yifuza ko u Burundi budasigara inyuma mu iterambere ry'ubuhinga bwa none maze kwiga nkanonosora ivyigwa mu gisata cha multimedia ku buhinga bwa kure igre noble mu gihugu cy'u Faransa inyota yo gukarisha ubwenge ntiyaheze kuko nagumye mbona neza ko ivyo maze gukora mu Burundi bidashemeye hari ahantu hanini cyane ntarashika mu mwaka w'2017 natowe nk'umwe mu gwaruka rw'imboneza gwashoye gukora ikintu giteza imbere kibano mu kubashira hi radio maze nja muri tazunzumwe za Amerika aho namaze igihe kitari gito nigishwa nongera nerekwa icyatumye abanyamerika batera imbere kugeza aho baguma batsimbaraye kwiragi rya Christophe Colomb ryo kwama bari kwisonga y'ibihugu byose ku isi cyane cyane mu bijyanye n'ubutunzi nta bundi buhinga bakoresheje ataro gukora cyane kubaka ibintu bishamikiye ku bwenge ataro wari we wese yopfa kubishikako gukora iby'ibindi bihugu bitarakora ibindi bihugu bibiganye bagacha bahinyanyura kurusha uko byahora maze babonye ibyo bindi bihugu biriko biragomba kubaje imbere ibyo bubatse bagacha babireka maze bakitangurira ibindi bimwe batangura bigacha byitwa ibyataye igihe bo bamaze kurengana maze kuva muri tazumwe za Amerika byatumye mbandanya amashuri yanje ku buhinga bwa kure aho mu mezi abiri aheze nerekanye ico kibuga hwaniro citwa Gasape nubatse maze bituma mpabwa irindi pete kumbure abazokoresha kino kibuga bazobona ku izina ryanje mu kino ne Gasape ikora gute isumbije iki izindi mbuga ubu munsi mu bihugu bya Afrika no Burundi burimwo ibitworohera gukopya ivyo ni ivyo umunyafrika canke umurundi mugenzi wacu yakoze ibijyanye no kwihanga abandi bantu bo hejuru cyane akaba aribo dufuma dukopya canke twihanga mu gihe bitarashoboka ko dukora bishasha byacu biracagoranye gato ariko ntacu byose tuzobigerageza kandi tuzobigerako ni muri iyo ntumbero ibyo kwimura ibyo abandi bakora narabigerageje ku giti canje aho nari imperutse gushira habona ikigo nubatse igitega citwa Jerusalem Business Center ariko nkaba ntovuga ko hari ikintu gishasha cyane noba narakoze muri ico kigo kuko ibikoregwamwo uretse ko bitandukanye ku buryo bikogwamwo ahandi bisanzwe biriho hano mu Burundi mu majambo make nta gishasha kinini iyi kwihanga barundi bagenzanje rero uwo munsi nshatse ko noba ndabihagaritse gato maze ngatangura kwihanga abanyamahanga y'ibihangange bamwe twumva bamaze gutera imbere mu bijyanye n'ubuhinga ndetse n'ubutunzi byose ni mu mutwe kandi umufaransa yavuze ngo vouloir c'est pouvoir Gasape sinovuga kiye gukora nka rumwe cyangwa nka kimwe mu mbuga zisanzwe zikoreshwa hano mu Burundi oya ariko kuko naho nyene bigomba kumera kumwe Gasape ifite vyinshi cyane byiyongereye kandi ikazoba izobandanya kongereza ibikoregwa ko cyane cyane bisabwe n'abazoba bariko barayikoresha bikaba biri mu byatumye rero uyu munsi nifuza gushikiriza beneyo aba barundi n'abanyamahanga uyu munsi bavyifuza kugira ngo batangure kuyikoresha kuva uyu munsi maze bayikenguze baheze batubwire uko bayibona nimba ari ico nkuramwo ndagikuremwo ari ico nongeramwo ndacongeremwo ari ico mpinyanyura ndagihinyanyure imbere yuko ndababwira bimwe mu byo Gasape ikoreshwa bitari ku bindi bibuga huriro mu nkundire mbanze ndababwire ivyo ifise bisanzwe bifiswe nabandi Gasape rero bimwe mu byikoresha bisanzwe bifiswe n'izindi mbuga hari nko gushira inkuru ku ruhome rwawe kugira icuvuze kuvyashizwe ku ruhome n'undi kugira jeme canke gusangiza ivyashizwe ku ruhome nabandi gusaba canke gutanga ubugenzi ikambere n'ibindi byinshi muza kubonamwo nimwatangura kuyikoresha hamande y'ivyo rero Gasape irafise ibindi ikoreshwa ariko bitari ku zindi mbuga zisanzwe zikora nkayo ivyo navyo ni nko gutanga amanota ku kintu cyose ukoze maze bigaheza bikabyara amafaranga ivyo nari kuza kubigaruka ko mukanya ariko ivyo buhinga nabonye ko bitatworoheje no kuvuga projection ntikirakunda munyihanganire muraza kuza kubibona nimwatangura kuyikoresha hari gushira ururirimbo rudafite amasanamu ku ruhome rwawe abaririmbyi benshi byahora bibagora kuko imboga nka za YouTube zisaba ko zija ko ama video ariko kuri Gasape arashobora gushira ko ijwi ritagira amasanamu kudandaza cyangwa kugura ibidandazwa bizoha biri kuri Gasape byashizweho n'abayikoresha maze amahera akava kuri eco cash yawe direct ubwo nyene agakorokera muri telefone y'umudandaza adakoresheje bimwe bita carte de crédit kuronka amafaranga byihuse mu gihe utumiye abagenzi ndavuga mu ntango mu gihe utumiye abagenzi ngo biyandikishe kuri Gasape kuko icyo gikogwa kiri ku manota menshi cyane kuko nico cyonyene urungikiye umuntu link maze akiyandikisha kuri Gasape uzoburose amadorari ubusa n'igice kimwe bisigura ko abantu 10 biyandikishije wabarungikiye link uzoba urose idorari imwe ya Amerika ukwije abantu 500 warungikiye link bakiyandikisha kuri kino kibuga cha Gasape uzoba ushoboye kuronka amadorari 50 ya Amerika nibizoba bikenewe ko urinda gushika aho dukorera igitega uzobona aho fyonda gusa maze usabe ayushaka kuko no muri banki umuntu arotira ayashaka singombwa ngo ayatore yose kubijanye n'amanota rero ukwije amanota 1000 uzoburonse ya amadorari 50 ayo manota nayo kuyaronka nari kuza kubigarukako mugabo nagomba ndabamenyeshe yuko kugira ngo uronke no manota iyo ugize jeme hari amanota tuguha iyo ugize commentaire hari amanota tuguha iyo partage ikintu hari amanota tuguha iyo ushize ku ifoto hari amanota tuguha tugatateratiranya amanota yose maze ugashobora guca uronka naya amafaranga umugenzi wawe rero arashobora kubona amanota ufise ariko ntashobora kubona amahera ufise mu bubiko bwawe ariko wewe uguma uyabona kuko abahometse ku ruhome rwawe rw'ifoto hejuru byongora cyane kuvuga idonido ry'ubuhinga butari ahandi Gasape izananye muri uwo mwanya muto dufise ariko kandi reka menyeshe abategetsi b'u Burundi abantu b'ivyamamare bakomeye hano mu gihugu cyane ko batokwitinya mu kwiyandikisha kuri Gasape kuko bwa bube gito bw'abantu biyitirira amazina yabo maze bigatuma bumva imbuga zose bozivako bitumwe nuko abo babiyitirira batangaza ibintu bitari byo abo rero nabateguriye akabaje ka verification benshi murazi ngene kagoye kuronka kuzindi mbuga ibizotuma abakoresha Gasape babonye umuntu abandikiye ari umutegetsa akomeye mu gihugu cyangwa ari umustara akomeye mu gihugu ataka baje ka verification kariko bazoca bamenya neza ko uwo muntu ari icaduka kubwivyo niyemeje guhangana ni konte y'umuntu wese azoba yigitirie izina ry'umutegetsi kanaka canke gicamamare kanaka ngo aginyegeze inyuma kugira ngo yibe abantu canke akore ubundi bukozi bw'ikibi kubijanye n'ivyo abantu bandika amajambo yo gutukana ateye isoni canka cyafuza abantu ndetse anacyafuza n'igihugu cacu ciza c'u Burundi naragerageje gushaka gushiraho ubuhinga bumwe bumwe bukoresha za robo kugira ngo busuzume neza amajambo amwamwe bunayabuze guca kuri Gasape ariko nasanze bigoye kuko nk'akarorero mvuze ngo sina kuko nk'akarorero mvuze nti sinshaka ko abantu bazana ivya macakubiri kuri Gasape amacakubiri yamoko bakandika nk'akarorero ngo abahutu abatutsi canke abatwa ni babi ngaca shaka guha za robo zo muri Gasape ayo majambo ngo ntiziyemerere ko arengana nasanze haraho no bandenganije cyane umuntu yanditse ati abahutu abatutsi abatwa twese turi bamwe muca mwumva yuko gukoresha za robo kugira ngo dukenguze amajambo aca kuri Gasape ari ikintu kigoye cyane muca mwumva rero ko atari kugwacoroshe ariko mu ntango nkaba ngiye gutangurana n'abakozi atakindi kintu bajejwe bugwaruka atari kwihweza neza ibica kuri Gasape kugira ngo ivyo haba bihungabanya umutekano w'abantu canke igihugu bifutwe ndetse hari n'ubuhinga nashizeho bwo kuriportinga inkuru kuburyo wewe uri kuri Gasape ubonye inkuru itameze neza urayireportinga maze tukabona ko hari uwasavye ko dusuzuma iyo nkuru tukayikenguza dusanze hari ico yokonona tugaheza tukayihanagura ku rubuga rwa Gasape hari kandi nibihano nateguye bijanye n'amakuru ashobora guhungabanya umutekano w'abantu n'igihugu kuko bishitse umuntu akandika amakuru nkayo tuzoyafuta maze tumukebure rimwe usubiriye tuzosubira tuyafute ubandanije tuzofuta ikonte yawe ubibandanije cyane tuzoheza twinjize umwidondoro wawe muri sisteme yacu kugira ngo ntuzokwigere usubira kuronka uburenganzira bwo gukoresha Gasape ubuzima bwawe bwose
mugihe naho yama vuga nabi aciye kuri commentaire icyo gihe tuzomugarira iyo option mu kiringo kanaka hama twongere tuyugurure abandanije duhagarike iyo option kuri konte yiwe niyongere kugira commentaire ubuzima bwiwe bwose ikindi gihambaye kukijanye n'ubuzima bwite bw'abakoresha gasape nabagiye kuyikoresha kuva uyu munsi icyo twita vie privée nko kubijanye n'ubutumwa ama appel yaba ama appel video cyangwa appel zisanzwe muzokora muciye kuri gasape messenger nashaka ndabamenyeshe ko atabushobozi nabumwe mfise cyangwa umugwi wanje turiko turakorana ufise wo kubona ama message mwandikiranira no kumviriza ivyo muganira n'incuti n'abagenzi kuko biri chiffre do bu abu bisigura ko ama message murungikiranira cyanye ama appel mugira abashobora kuyabona n'abantu babiri gusa abo nabo ni bande umwe ni wewe urungitse iyo appel uwundi n'urungikiye message cyanye utelefone n'ukuvuga ikiyago kiguma hagati y'abantu babiri ikindi kandi nta bushobozi na buto yadufise bwo kumenya ibimenyetso byawe vyibanga ukoresheje kuri gasape kuko byaba ivyo bimenyetso cyanye ndetse n'ubutumwa urungika bica kuri gasape biri mu ndome zidasomeka icyo bita écriture code bituma rero tudashobora kumenya ivyo mwandikiraniye n'icyo n'abagenzi n'uwo mwidondoro wawe cyanye akanyegezwa banga ibyo dushobora kubona gusa nibihe nivyo ushize ku kibuga cyawe ivyo navyo ubu bishize ahabona kugira ngo abakoresha gasape bose babibone muri make nta banga ari baririmo mukurangiza magumye mwumva mvuga ngo tuzo ntimwibaze ko ndiko nishira mu bwinshi oya nshatse kuvuga ko naho ntanguje kino kibuga hwaniro gasape sinoshobora kugikoresha jenyene no kugicungera ngo mpeze ndabatunganirize neza mwese no havananirwa niyo mpamvu hampande yabo tumaze gukorana gushika ubu ndifuza guha akazi urundi gwaruka rutari ruke ruzoba rujejwe ibitandukanye cyane cyane mu ntango rujeje kwishyura ibibazo by'abariko barakoresha gasape kugira ngo babafashe mu bizoba bibagoye byose intango nigera yoroha aho rero narashizeho icyo nise gasape chat iyo nayo ifise abayishyura ko mwe nivyo bibazo umwanya muremure kuvisa hazibiri za gatondo kugeza isaha 12 bisigura ko uciye kuri gasape chat isaha 12 no munota umwe ucuronka message kubwira ko iyo service ikora kuva saa 2 gushika saa 12 y'umugoroba maze ugaheza ukarindira ku munsi ukurikira kira noneho gasape chat iroroshye cyane gukoresha na gasape iroroshye cyane gukoresha gasape messenger iroroshye cyane gukoresha uwarasanzwe akoresha izindi mbuga azosanga yoyo imeze neza cyane kandi yoroshye gusumba izo zindi yahora akoresha kubijanye n'amashyirahamwe azoba yifuza kwamamaza ibyo akora gasape ifite ububasha bwo gushyira publicity ahatandukanye aho umuntu wese ayikoresha ashoka abona aho no vuga nko hejuru aho uriko arayikoresha ashoka abona muri notification eka mbere ashobora no gushyira iyo publicity y'ubuzoba yabisabye mu gasanduku ka market inbox kukoresha gasape ibyo n'izindi mbuga zirabikora iki sigikwa cyoroshye na gato ni igikorwa gikomeye ndetse mushobora kubona muri ko murandikiranira muri kano kanya abaza kuyishyira ngo muraza kubibona mugasha mwibaza yuko arakabuto kamwe na fyonze bigacha byikora ihibambewe nkuko muza kubibona rero canye nkuko abamaze gutangura gukoresha gasape bamaze kubibona ubu gasape ramaze gutangura gukoreshwa n'abantu barenga majani 7 abo rero umbajije iyo bayimenyeye sino hakubwira uretse abantu nkabangahe gusa nayihaye ngo bayipime abandi nibaza ko bayeretswe nabo nayihaye canke ndetse bakaba baravyirondereye mu bundi buryo jewe ntashobora kumenya ubu rero mushobora gushika kuri gasape muciye ku buryo bukurikira ukoresha imashini kugira ngo yinjire muri gasape yandika we akaburungu gasape akaburungu com ukoresha telefone android injira muri play store wandika ijambo gasape ucubona logo iri mu rudome ge gwera logo igomba gusa n'ubururu maze uce uyivoma mugihe wifuza kuvugana n'umuntu urinda gushyiramo application yitwa gasape messenger gasape messenger nayo nyene cha muri play store wandike gasape messenger uzaguca ubona logo maze uce uyivoma aho ushobora kwandikirana n'inshuti n'abagenzi rero ni ku mashine nyabwonko ariko ukaba uri gukoresha telefone Android bica bigusaba kuvoma iyindi application yitwa Gasape Message muri Play Store abakoresha ubuhinga bwa iOS cyane Apple banyihanganire gato mundwi imwe gusa nabo nyene bazoba bamaze kuronka application ya Gasape hamwe na Gasape Message muri Apple Store bamenyesha makuru mwa ntiteko uyu munsi nivyo ntitwovuga ko muza kuba mubaye abambere mukoresha Gasape nkuko twabibabwiye ko hari abashika majanindwi bayikoresha kugeza uyu munsi ariko nashaka kubasaba ko namwe mutotangwa muri literambere mukwiyandikisha kuri Gasape mwebwe ubwanyu hamwe no kwandikisha ibinyamakuru vyanyu kugira ngo mube mubambere bakoresha Gasape mu gutanga makuru kanatsinda mweho uko Gasape izokurikirwa n'abantu benshi niko namwe ibinyamakuru vyanyu bizoduga maze dutere imbere twese duteze imbere umwuga wo kumenyesha makuru tongere duteze imbere n'igihugu cacu mwibaze nk'ikinyamakuru catanguranye na Facebook aho yatangura mbega yemwe uyu munsi kigeze ku bantu bangahe bagikurikirana n'amamiliyoni sinkekeranye nimutwizere rero uwo munsi nyene mushire ibinyamakuru vyanyu kuri Gasape namwe muzomera nk'ivyo byatanguranye na Facebook vuba cyane ndavyizeye ivya Gasape sino bivuga byose ngo ndabirangirize muri aka kanya gato dufise nkuko nari mpeje kubivuga nashaka ndangize shimira ibinyamakuru vyose twatumiye muri gikorwa maze kaba byitavye abatitavye nabo nyene tukabashimira ndangiza nsaba ko iyi nkuru mutoca muja kuyiryamika ahubwo mwoca ubunyene muyishikiriza ababakurikirana kugira ngo ntihagire numwe asigara inyuma kanatsindanye n'icubahiro president wacu niwe yamatubwira ngo turi kumwe twese birakunda ikivugo cha Gasape ni safe and secure social networking bivuga ngo ikibuga huriro cizewe kandi gicungerewe jewe mwatanguje iki kibuga nanje ndi mubakoresha kino kibuga birumvikana ukabushaka kunsaba ubugenzi uciye kuri Gasape wandika amazina yanje muri recherche utanguze ijambo DR bisiguye docteur IR bisiguye engineer wongere kamazina yanje muri make wandike docteur engineer Perry Saxe Gateka twese hamwe twigumire kuri Gasape murakoze ubu nawo numwanya wo kubaza ibibazo mu gihe byo babihari baza kubafasha n'ama micro baladere
ku mazina banyita Nisubire Donis kuva muri Ingomaki ikibazo na insecurity ya Gasape na kandi iraba ngaha yo bikoze mu ndimi zingana gute eske mwa mwari buse gushaka mu kirundi cyanke n'izandi mitumenyereza amahanga cyari cyo
murakoze reka ntere nishura kibazo kimwe kimwe kugira ngo tuze kumara umwanya muto nivyo sinabivuzemo ibijanye n'indimi ariko nagomba kubamenyesha ko kugeza uno munsi turafise indimi 10 turiko turagerageza gushira mu indimi nyinshi cyane kugira ngo umuntu wese hari hose ku isi ashobore kuyikoresha byoroshe ariko ikirundi kiracatogoye mugabe ikirundi nashenye ne kirimwo maraza kubonamwo ururimi rw'ikirundi mugabo kitanoboye neza cyane cyane kugira ngo tuvyifuza gufata amajambo akoze za application zitandukanye kuyashyira mu kirundi ni igikorwa kitoroshe kuko hariho nk'ijambo y'ikirundi mashaka kuvuga umurundi ukumva umenga ntagere karatahura nico gituma nibaza yuko ntera nakamo abantu basanzwe bazicana ururimi rw'ikirundi ko bodufasha kugira ngo dushobore gukorana mu kugira ngo dushobore kwishyira mu kirundi nivyo turamaze gushyira mu kirundi amajambo atari make ni washyira mu rurimi rw'ikirundi uraza kuyabonamwo mugabo kumbere ni wasanga haraka haze gatonya muze kuza kutwihanganira mugabo twiyemeza yuko n'imiburi buri vuba cyane ino application izo bifise mu ndimi zayo ururimi rw'ikirundi nkuko yakorewe mu Burundi murakoze
nitwa taxi seminar n'inkora kuri ikinyamakuru kitwa Kabaza Web TV nashaka ndababaze twebwe ukudukora turakora tugashyira makuru kuri YouTube kuri Facebook ne kuri Twitter none iki gihe tuzoca turungu dufate tuvuga ko twungusa wundi muhora tuzoshyira kwa makuru yacu singira ngo nuko noba nakerewe murambabarira ngira ngo mwamwabivuze bwa mbere reka muca mukimbira
murakoze cyane urubuga rwa Gasape ni urubuga rukora cyo kimwe n'izo zindi mbuga zose mugabo gogo rufise ibindi bintu byinshi izo zindi mbuga zidafise wewe ukorera ikinyamakuru urandikisha ikinyamakuru cyawe kuri Gasape maze ayo makuru wahora utanga kwizo mbuga ugaheza ukayashyirako usibye kuyashyirako gusa uzokunguka no buryo bw'amafaranga uko ukushaho ikintu tuguha amanota amanota tuyaharura mu mafaranga amanota yawe ugumu yaraba ni washiramo Gasape uraza kubibona ugumu yaraba kumwanya kumwanya n'amahera wowe ugumu yabona uretse ko mugenza watabona amahera yawe akabona amanota yawe bisigura ngo ni washira ikinyamakuru cyawe kuri Gasape uzotanga amakuru kuko uzobukeneye ko kujya warukeneye ko amakuru yawe abona ngo nabakoresha Facebook abonwa nabakoresha YouTube nabakoresha Gasape nabo bashobora kubona amakuru ushikiriza
nitwa Egide ndayisenga kuri Radio Bonesha FM. Narakunda kuvuga nti nitwa ndayisenga Egide kuri Radio Bonesha FM. Fise utubazo tubiri. Narakunda raba mukanya imbuga mwavuze duce muri Play Store. Nabonye nka Gasape itwara amamega 61 hariho Gasape Messenger itwara 65 mega. Bega nimubona yuko abantu bashaka kudahurumbira cyane ngo urubuga kubera udusanga rutwara ikibanza kinini mu matelefone yabo mwamwe arimvire kuraba ingene mwogabanya espace yotwara ikibazo cya kabiri mwavuze ko amakuru ashirwa ko kugira ngo ntihace ko ayugwanko ayaturira igihugu ko mwashyizeho abantu bazosuzuma mbe nimubona yuko mu gihe abarundi na cyane cyane mu bihe za amatori y'ibihe bya politike bishushe imitwe kwikishuha ntimona yuko abo bantu bazaba bajejwe gusuzuma amakuru ishaka kubagora mu gihe mutamwashizeho ubuhinga abari ubuhinga bwo gusuzuma kuko abantu bararuha mwanavuze yuko ari n'amasaha batazaba bari kubarakora murakoze
urakoze cyane ku kibazo ubajije kijyanye na capacity cyanke ingene zino mboga zingana nivyo Gasape ifise ama megatari make mugabo si cyane Gasape Messenger nayo nyene sino igituma Gasape ifite ama mega menshi no kubera ifite ama functionality menshi mu gihe tugombye kuyigabanya ngo tuyikompresse biza guca bituma hari bimwe bimwe tuza gukuramo tugacya turaba tuti dukure mwiki twongere mwiki niyo mpamvu no munsi twavuze tuti hako tubanza kubikuramo byari gufasha uwari karayikoresha reka turindire uyikoresha abanza yikoreshe ayikenguze asanze hari byo kugwamo bikumvikanwa ko na benshi mpeze ndabikuremo maze kubikuramo bitume ya Gasape cyangwa Gasape Messenger igabanuka uburemere bwayo ariko na Facebook nka nakarorero niyo nama ni referako mugerageje kwihweza Facebook yarabonye nayo n'ikufise capacity nini mugabe kigira ka application gato kitwa Facebook Lite Facebook Lite nikora kumwe na Facebook biratandukanye cyane functionality ziri muri Facebook Lite ntiziri muri Facebook. Rero mu gihe aba barundi n'abanyamahanga bariko barakoresha Gasape bazovuga bati gabanya twofuma dukora akandi ka application kameze kagomba kumera nka Gasape Lite cyangwa kundi kuntu twokita kugira ngo kaze kuba gato mwaka kazoba gafise functionality zike paraporo n'ukoresha Gasape. Icyo nico nagomba kwishura. Hanyuma ubajuti ibijanye no gushikiriza amajambo n'ibindi bigiye bitandukanye. Jikintu no vuga nuko abarundi uno munsi ino application yitwa Gasape twoyiyumvamo ko ari iwacu kugira ngo umwese ari karikoresha shore kuri reportinga inkuru. Nuko uvuga ngo igihe wowe ubonye inkuru naho utobura umukozi akora muri Gasape ukayireportinga dusha tuyisuzuma ubwo nyene. nawe no nta nkuru nyinshi gose kumwanya kumwanya zo havazi ducika kuburyo habi inkuru habigenda kuko sinzi ko wari bwashike navuze nti gukoresha robo kugira ngo amajambo ntacemwe hari uwo dusanga tuzibiye sinzi wa karona tanze wakumvise mugihe dushirizemo robo tukayibwira tuti ukumva ijambo gitwa umuhutu ukumva ijambo gitwa umututsi uri kuremo hari wari gushikiriza inkuru avuga neza abahutu n'abatutsi akavuga ati abahutu abatutsi twese turi bamwe uwo nagashikiriza inkuru turi avuga ati abahutu abatutsi ni babi muje gihe twamaze guhereza ijambo systeme ikaribona uko riza kuza rimeze kose irarikuramo tuza kuba turenganije abantu njo gituma mu ntango no vuga nti abarundi twebwe tuyiyumvemo tuyikoreshe ubonye ubupartage ikintu kitaricyo agi akiripotinge tukirabe maze tugifute hamo hazo harimo nibihano nabivuze ko imboga zose zirahana ngira ngo murabizi murasanzwe mubizi umuntu aguma yisubiriza akora ya makosa arahavaga kugwa ko kwico kibuga n'amazina yawe gashirwa muri systeme kugira ngo ntashobe gusubira kuyikoresha muri make muri rusange numvume ngani ko no kwishura
nitwa Tuyisenge Donat wo mu kinyamakuru La Nova kibazo canje mwavuze ko mwashizeho uburyo bwo kuzofasha abantu biyitira amazina y'abategetsi cyangwa y'abasitari bamwe bamwe kugira mu kinge ntihagira abandi bantu bashobora kubiyitirira mu bijyanye n'ubusuma cyangwa mbega umwenegihugu we mutoyi murafise ukuntu mushobora kuzomukingira ntihagire abantu bashobora kumwiyitirira ngo bagire ubusuma jean abatishije kuri iyo application ikindi kibazo ni mwavuze ko Gasape atari yo ifite avantage zindi kurusha izindi mbuga nuko umuntu adashobora kujenera amafaranga none mbega ubwira umuntu amenye amanota aronka ni information zose zocisha ko zituma aronka amafaranga cyangwa hariho information ziri specific zemeza ko umuntu ashobora kuronka ayo manota
urakoze cyane ubajije ibibazo bibiri ushobora kunyibutsa akabazo ka mbere ubajije akabazo ka mbere niko kijanye na
akabazo ka mbere ni kijanye n'abantu
b'umunyagihugu urakoze cyane muri rusange je kintu maze kubona nta muntu yiyitirira umuntu atakintu kinini ya cyane amaze kumara sinzi kurabona amakonte y'abantu usanga nko kuri za Facebook abantu bitwa banaka 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 abategetsi bo hejuru je Gasape umunyagihugu mutonya cyane nta wuza kuyitirira konte yanje bari yitirira abategetsi cyane bo kugwego hejuru kugira ngo biba abantu turamaze kumva nko mu mezi twarabonye umushikiranganje w'ubutungane avuga ati muramfa je nta Facebook nkoresha ntayo ndiko abantu benshi zubona amakonte yitirira abashikiranganje kanaka baguma bavuza induru igituma bavuza induru nuko kugira ngo turonke verification kuri Facebook ni ibintu bimerana mu mutwe cyane je nakoresheje Facebook ngira ngo haraheze nk'imyaka nk'itandatu naragerageje kurondera verification narayibutse ibisabwa byose narabitanze mugabo barayinyimye kuko mwene Facebook ari muri America jewe ntanzi je ndi petitjo ndakantu gatonya cyane ntanzi mugabo muri Gasape umutegetsi wo ngaha mu Burundi umushikira nganje kanaka turamutsi nyine ishwa mukuru w'igihugu turamutsi rero kuba tumuzi tukamenya ko iyo konti ari iwe vyukuri nuko dushikira umutegetsi akatubwira ati iyi konti yiwanje ngiyi ni muyi verify mwicho gizindi konte zose ziyitirwa umutegetsi kanaka nizo baziri verify akantu ki ka verification nako kumbe ko batakamenyereye nakantu kaba kari imbere y'izina kari mu muzingi usa no bururu karimo kamenyetso kameze nka nkinota niyo badge ya verification rero nibaza ko abandi ba bene gihugu bato bato nkuko wanje tuzwa tuko turakoresha kino kibuga nibaza ko ata verification cyane dukeneye kuko nta bazoza kuyitirira cyane amazina yacu babahari mugabo wo kwitwara iwacu akavuga ati hari konti umuntu ya create konti anyitirira jewe wa original ndi jewe ndi nga ibindanga ngibi iyi konti nayo ngiyi tuzatuyifuta aho numva nibaza ko nishiye muri rusange hama kandi kabazo wabajije kubijanye
nabaje kubijanye ni mwavuze ko umuntu adotesha kwa information amanota nabaje ati ni inkuru zose uzohera amanota cha
sigushira ko information gusa bitanga amanota nahuza kugira link kuza kugira like ku kintu uwundi muntu yashizeko hari ino tatoguha mugabo biri ku manota atandukanye bijanye n'ubusumba sumbane bw'ibintu hama inkuru abantu bashikiriza Sugufa gufata inkuru yariyo yose akantu kana wiyumviriye uratayeko. Mugabo gushira ku inkuru umva kana wowe imeze neza biraza kuguhereza inota. Niyo uguma wandika ibintu bitacho bimaze wibaza ngo ikora ronka amanota nibyo amatora za kuyabona mugamo gihe tuza kuyakondabiriza mwa mahera tuza kubanza turabe izo nkuru yashikirije ni inkuru nyabaki abantu batangura kuyikoresha ntibaza kugira ubwoba inkuru nigomba kuba ari inkuru y'inguvu nyinshi cyane gose mugani wo kwandika kuti mwaramutse ugacha vuga ngo ino turonse turaza kuri kontabiriza ako nacho wo butubwiye muri rusangi rero ikintu cyose ukoze kuri Gasape nibutse abantu abo muntango bifise amanota menshi cyane kuko gufata link ukayirungikira umugenzi wawe ku bagenzi 10 uza kuburose idolari ubusa n'igice kimwe ku muntu umwe abantu maze kuba 10 uyirungikiye ariko atari uyirungikiye gusa ntibayikoreshe uyirungikiye bakayigumiza muri telefone system yacu ntiza gukontabiriza amanota namahera niya kontabiriza mugabo ukayirungikira na kamugenzi wawe Dorine Eric bakayishiramo bakiyandikisha ku bantu 10 uza kuburonse amadolari rimwe mugabo wemerewe kurotira mahera mu gihe umaze gukwiza amanota amanota angana n'ayabantu 500 birumvikana ko uburonse amadolari 50 tujya tuyaguhereza nibaza ko no banishye muri rusangi
bonjour je dis toi voilà pas tes sengi ya Gaburundi nti bibazo bibiri mwavuze kucerekeranye n'amahera abantu baronka bari ko barakoresha Gasape bega Gasape en contrepartie ironique kuko turazi yuko nk'izindi mbuga nko kuri Facebook bari ko baraca ko ama publicité ariho bavuga ati barabusta ama publication be Gasape nayo abo bantu bazo amahera bazoronka Gasape nayo mu isanzwe izo beneficia iki cyo ni kwezo chambere icya kabiri nkuko dukoresha izindi mbuga birakenewe yuko kamem tubika ama information yacu canke ibyo twashitseko mbega Gasape base de données yayo izo tubikira ibintu byose hamwe naho bazoga imyaka ijana umuntu abiho twuva ubushobozi Gasape irabufise kutubikira ibintu byacu hanyuma cya gatatu mwavuze yuko muzogira muzokreya akazi ku bandi ba jeune gushika ubu Gasape ifise bon ayitanguriye uravye muri projection zayo nko mu myaka 5 izo bimaze gutanga akazi kangana gute uravye n'ukuntu itanguye murakoze
urakoze cyane ambaje tubaze twinshi kose ndiko ndandika ndiko ndagerageza kumemoriza mugabo uratanguye uvuga uti mwavuze ko muzotanga amafaranga ku bantu ariko barakoresha kibuga cha Gasape none Gasape ayo mahera wasa nkugombye kubaza ati izoba yakuye uzokwisopa mu fuki wa utange uheza mahera abantu bariko barayikoresha naho atacyo rikurunguka munca make iyo igikorwa gitanguye harabamo investissement ni nka publicité kuko intangiragoye uno munsi sikintu cyoroshye cyane kujya guhangana n'izi mbuga zimaze kuba tera imbere cyane nka za Facebook irakomeye cyane ku isi irakurikiwe n'abantu benshi cyane si ikintu cyoroshye kugira ngo uze kumvisha umuntu kwaza kwiyandikisha kuri Gasape umugene akantu gatonya byo upfuma mugata kuza kumugenera azo kwiyandikisha mu nyuma uzusanga ari abantu bacego bavuga bati nzobandaje ko mugiye bijya hose wumvise ko ari ahantu habamo gafaranga birakunyarukira cyane kujako niyo mpamvu mvuga nti uno munsi icyo tuzokunguka nikiye uko muba benshi mukoresha Gasape niko turonka publicité nyinshi ku ruhande zivuga ziti hari abantu ngaha barindiriye kubona ati none icyo mfasha kugira ngo nteze imbere ikintu cyanje ni giki icyo mfasha kugira ngo nteze imbere ishyirahamwe ryanje ni giki nimba Gasape ikoresha abantu benshi tukaba dufise ubwo buhinga n'ubumenyi bwo kurungikira message umuntu wese ari kuri Gasape tukaba dufise ubuhinga bwo kurungikira notification umuntu wese ari kuri Gasape birumvikana yuko ayo mafaranga azova muri izo publicité ntazova mu mufuko wa Gasape birumvikana azova muri izo publicité maze ba bantu bashobora kugira iki kuronka amahera yari kuza ayo mahera agaheje mu mufuko wa Gasape muga mu ntango ntagomba kuja mu mufuko wa Gasape agomba kuja mu mufuko w'abatumye amafaranga yinjira abona bazaba bayikoresha aho nibaza ko muri rusange no banisha ikibazo kigira kabiri ngira ngo kinyutsa gatonya
nicerekeye base de données
okay uvuga uti uno munsi jewe nshize ikintu kuri Facebook na ikintu nashize ko mu bihumbi bibiri ngiye ukiraba ko ndakibona kandi nivyo uti none Gasape uno munsi base de donne yanyu ingana gute kugira ngo dushobe kumenya yuko information dushira kuno munsi tucugurura ifoto yanje nshize ko ni hahera imyaka 10 nzoza kuyihotova aho sino reka kukubwira nti tekana Baz do donia ya nje sinza kukubwira ukuntu ingana mugabe icyo no kugira cyo nuko ifoto washize ko no munsi ni nyuma y'imyaka 50 ntegeza kugwana naye kugira ngo ushe kwirotruva inkuru ya wanditse message ya wandikiye umuntu nyuma y'imyaka 50 uzogaruka uyirabe mugihe ata konti yawe twahagaritse birumvika cyane twafutse kubera amakosa agiye atandukanye mugabo uno munsi ku bantu nawe nta bantu muri yari de bararabiyandikishije no munsi nawe ukora bizoza birakura bukebuke namye ntembera mu kigo cha Google hariya muri America batanguje server imwe akantu gato uno munsi server zabo ni quartier bagiye barongereza uko abantu babeshi bongereza burya niko nino mihora yo gutuma tumana kama kuyikora ni batanguranya ama antenne menshi cyane barashiraho antenne muri quartier abantu bakayikoresha bamaze kubona bayisatiye bakongereza yindi yaho rikoresha abantu yari yagenewe gukoresha abantu amajana 3 bagasangira ikoresha abantu amajana 5 konikize kagabanuka bagakiramo yindi gucyo rero nibaza yuko uko tuzoguma dukorana n'abarundi ndetse n'abanyamahanga mu gukoresha Gasape ntimugira ubwoba kubijanye na base de donne nivyo mushirako muzobiro truva inkuru zanyu zo bazibise neza jana kwijana akandi kabazo hagatatu wabajije ku
kuvyerekeye creation d'emploi akazi uye muri ko murara aba projection mu myaka 5 Gasape izobimaze gutanga akazi kangara gute ubimeze gute uravye aho mungete
naho tugeze kuko dutanguye umunsi mugabo jewe ndiko ndagerageza kuraba ibikogwa uko bizoba bingana muri Gasape mu myaka 5 jewe ndaharura hagati y'abantu amajana 5 n'igihumbi bashaka kuba bakora muri Gasape bugwaruka hagati y'abantu amajana 5 n'igihumbi kuko nakazi kenshi cyane ngoma ndaguhakaro rero runo rubuga nivyo uri kurarukoresha ntumenya ko hari izindi nguvu zindi ziriko zirakogwa ku ruhande kugira ngo ikintu cha ushize ko gice kija kubwo nyene bigende neza harabategezwa gucungera mbega connection zacu zimeze gute mbega harageze kuri ha kuko hari ivyo turi ha birumvikana internet turayura ibintu byose turabigura mbega abatwitura nabo bakeneye izo bamamaza bakeneye umudesigner abacapira ibintu biriya twe turakeneye gutanga publicity mbega ndazitanga n'abantu benshi cyane kuvuga ngo nikibwa kiba gifise ubuzi bwinshi cyane biyaguye uko izokoreshwa n'abantu benshi nikizokoresha n'abakozi benshi aho rero nokubwira hagati y'amaje 5 n'igihumbi mu myaka 5 nibaze yuko abo bantu zatumaze kubashika ko turiko turabakoresha turi mu bakozi nkabo kuko naje nzo abantu mukozi
njenga amazina nitwa Chubayero Shabir aho benshi bazi ku izina rya Kabos for Real nkaba ndumenyesha makuru wa Siren Vibes TV avant tout reka amazina ndabakeze kuri kino gikorwa cyiza mwakoze icyumviro cyiza cyo guteza imbere igihugu cyacu mugabo nkaba nkeneye kubaza ku bijyanye baba iPhone users abantu bakoresha iPhone abantu bakoresha iCloud mwatubwiye yuko Gasape iri kuri Android Play Store wa munari hanze ko turazi ko abantu bari hanze Europe Asia Android niba yishuhira gose nk'abantu bakoresha iCloud kitege yuko Gasape application ya tuzoyibona mu App Store y'abantu bakoresha iPhone cyane
urakoze cyane nayo bivuze ngira ngo kumuri naza ko washitse ucerwe gato mundwi imwe gusa iyi application zobimaze gushika muri iOS nibaza ko indwi imwe atagihindutse mugabo nawe ntandi zibiri zohera kuko muraza kuja gusoma amategeko n'amateka kuko igihe yo siri kura submitting cyangwa uri kurarungika application muri bano bantu badandaza kino kibanza nka za Play Store n'ahandi uravuga urayivuga ukivuga rero ino application yacu kubera ko amategeko twayihaye inye nigomba gukora basanze amategeko ari clear asa neza hakumarindwi iri kirigwa yamaze iminsi ibiri gusiri kirigwa bisigura ngo nimba Play Store baratwemereye gushira application yacu muri Play Store nibaza ko na iOS bitazoteba cyane nibaza je no kwihankindwi bitebye indwi zibiri ino application izoba yamaze gushika muri zo machine zikomeye ko nabonye n'umuntu yanditse ari muri Australia ati niko ndakoresha iPhone mugabo nayibuza gukoresha iPhone no kurindira mugabo mu ntango bashaka kuba baraca muri navigateur bisanzwe bagaca kuri West atakaburungu Gasape kaburungu com maze bagashobora nabonye ne gukoresha ino application hari kindi kibazo inyuma
murakoze cyane nitwa Maître Désiré Damora Bonimana kuva muri Kayangana TV nashaka kubaza turazi ko abarundi benshi bakunda ivya make ari nacyo gituma ugiye kuraba usanga umuntu yiyarojisira kuri Facebook WhatsApp kugira ngo akoreshe amahera makenya nibaza ko ariko n'uburyo bw'abarundi batari bakibungana bega mugiye gukora na gute niziza leo za limite kugira ngo habeho buke irimo Gasape ja kabiri mutegekanya ico no kwita plan d'action ngo tubwira muti twamvizaje kuba tugeze aha mu kiringo kingana uko murakoze
urakoze cyane ikibazo kijanye nuko twokorana wavuze uti barundi reka mvuga abanyafrika muri rusangi turakunza ibintu bifise bifise igiciro gito cyanke bitaza gudutwara cash nyinshi kandi nivyo bano bantu ba matelefoni mobile babanza kuraba kubera iki dutanze ikintu tukagishira muri buke kubera iki dutanze ikintu tukagishira muri buke gratuit kubera iki dutanze ikintu tukagishira muri buke kanaka ya mahera makeya niyo mpamvu wabonye harimo usanga hariho buke WhatsApp Facebook ariko nta buke YouTube baho hari buke WhatsApp Facebook babanza kuraba none abantu bakoresha WhatsApp bangana gute mu Burundi abantu bakoresha Facebook bangana gute mu Burundi abantu bakoresha YouTube bangana gute mu Burundi umusa bakoresha YouTube bo kuyongera cyane kugo go hejuru birumvikana yuko bashobora nayo nyene kwishira muri buke bisigura ngo Gasape uno munsi mu ntango biragoye kuza kudiringana abano bantu kugira ngo batwemerere kwija muri buke kana akugasanga ni buke Gasape WhatsApp Facebook biragoye kuko bavuga bati Gasape ikoreshwa n'abantu bangahe twereke muri base de done mufite abantu bangana gute ivyo kugira ngo bizokundere rero bisaba yuko abarundi abanyamahanga batwinzera mu ntango bakayikoresha kuburyo tugira igiharuro kinini nivyo bizokorora kuza gusaba ko dushobora kuja muri buke kanaka ishaka kubifisa amahera make ndetse tukajya no muri buke gratuit kuko bajya barabico bunguka bashaka no kwishyira ku buntu kwishyira ku buntu mugabe bavuga bati none twebwe twishyize ku buntu twunguka iki mugihe bazobona dufisa abantu abarundi nka karo dufate ko turi nk'imiliyoni 12 ugasanga abantu miliyoni 6 barikoresha gushira Gasape muri buke gratuit ivyo bari bisanzwe ku muntu nka iconet wireless kuko avuga ati nina guha publicity yuwanje iza gushikira abantu miliyoni 6 noreka kugushira muri buke gratuit gute rero nibaza yuko kuva ubu mu ntango biragoye ariko sino vuga ngo ntituvyizeye ko bizokunda bizokunda bivana n'igiharo tuba dufise kugira ngo ashobore kutwemerera hamuti uri kuragerageza kuraba plan d'action uraba muri kazoza uri ku projet hehe jewe sinigeze mu projet ahantu hafi n'umunsi n'umwe sinigira ngomba kuraba hafi nico gituma mu byo navuze nti abarundi kenshi n'abanyafrika dukunda kuvuga tuti reka tukopye naka naka yubatse ihoteli ko mfise ibifaranga reka nubake ihoteli naka yubatse ibare nziza ko mfise amafaranga reka nubake ibare nziza ugasanga tugomba cyane guhangana n'abanyafrika bagenzi bacu uno munsi niyo mpamvu navuze nti none mu Burundi aba engineer aba docteur muri mit media ko ari benshi cyane dukoresha urubuga go hanze kubera iki dukoresha urubuga ruvuye mu mahanga kubera iki gonyene sindiko ndavuga ko ruzohava nivyo kuva ku kibuga biravara n'abantu bariko barakoresha go rundi rubuga ariko no vuga nko mu bushinwa nk'akararo nk'uko nari nayivuze mu ijambo sinawebo iri ku iri ku go hejuru cyane mu gukoreshwa mu bushinwa kubera iki kubera ko abashinwa bavuze bati ivyo hanze ku ruhande bizoza mu nyuma abashinwa bacha bumva biyumvisemo cyane cyo kibuga kiwabo rero je no vuga nti uko bizogenda bimara iminsi uko tuzoguma dutanga service nziza bizotuma abantu badukurikira ari benshi maze abarundi bose baje kuri Gasape abanyamahanga baje kuri Gasape kuko twavuze tuti dutanguranye indimi zishika kuri 10 mugabo inyuma ya meza bira meza 3 indimi zizobijana zizoba zingahe turashiramo indimi zose turihutirije gikogwa kugira ngo umuntu arimo umuhindi yumvise Gasape atazi kirundi atazi n'igifaransa atazi n'icyongereza abonemo igihindi kiwabo yiyandikishe nuko Facebook yagiteri ntambwe kukijanye n'ururimi n'ikintu gikomeye cyane kuko umuntu aza kwiyandikisha kuri application irimo igishinwa atacazi ntaza gushobora no kuyikoresha kandi birumvikana rero twe tuko turihutira cyane gukora n'abantu bazi izo ndimi zindi zigeze zitandukanye kugira ngo
munango dushiremo izo ndimi zose ntagira umuntu ayijako asange nta rurimi gwiwe ruriko nivyo tuko turagerageza rero je nibaza yuko rero nko mu mwaka umwe n'imiburiburi mu mwaka umwe nizigira yuko gasapi zo biri kurakoreshwa n'abantu bari hagati y'imiliyoni 200 n'imiliyoni 300 birumvikana ko sa barundi gusa bazaba bayikoresha aho ni mu mwaka umwe gusa bisigura ngo tumaze kumara imyaka nk'iyo Facebook imaze ko twe tuvuga tuti Facebook ishitashizemo ni gigi nje tugomba gushiramwo muga kandi tutibagiye icyo Facebook ifise ko hari umuntu kuri Facebook aje kubera amastati gusa atakindi cyangwa aje kubera ikikanaka kubera kugira like none tushize option itagira like itagira partage tuzoba tumukumiriye wa muntu reka dushire ibiri muri Facebook mugabo turenze ko tugire nibisumbije rero muri rusange nibaza yuko no kwishura gucyo sinzi ko hoba hari ikindi kibazo cyanye kuko mwanya dutegeza kurangiza urikura dutegeza kumara ngaho urikura nge mikro yawe banze bayatse kugira ngo amacyo ashaka kuyumva
nitwa Ange Bernice yakoze nkorera Humuriza TV nashaka kubaza mbega nubuhe buhinga mutegekanya gukoresha kugira ngo abanyagihugu benshi babashe kumenya ubwo buhinga bushasha mwazanye twumvise ko muzokoresha amanota maze bagashobora kuronka amafaranga amadolar mbega nubuhe bundi buhinga dufate nka kujya kwa Econet canke Limited iyo bazanye akantu gashasha baramera nk'abagira publicite bakarungikira nk'abanywanye ba Econet bakaguma babasubira mu ico kintu gishasha kugira ngo bagikoreshe mbega mwebwe mukore mutegekanya kuzokoresha uburyo buhe bwa publicite
rakoze ku bijanye na publicite nibaza yuko publicite ngaha yatanguye no kunyene ino conference de presse ni publicite kuko niyo mpamvu tutatumiye abantu batagira ibinyamakuru tukatumiye abamenyesha makuru kuko abamenyesha makuru nibo bamenyesha inkuru nibo banakomeye cyane kandi mugerageje kwihweza twagerageje guprivilegia gose ibinyamakuru bicisha amakuru yabo ku mbuga ngurukana bumenyi kubera ko tuzi yuko abantu bazokoresha gasape n'abantu bakoresha internet haba kuri telefone haba ku machine n'abantu bakoresha internet rero ubujyo bwa publicite mu ntango nubwo dutanguriye ko kandi twizera ko ibinyamakuru biri ngaha bifite ingufu nyinshi hari ibinyamakuru vyinshi mbona biri ngaha bifite ingufu ziteye ubwoba cyane bikurikirwa n'abantu ibihumbi n'ibihumbi rero abo bantu bose nibabimenya twese genders yuko Facebook nagiye kuyikoresha imaze hafi imyaka ngira ngirenga 10 ikora umbwiye ngo mbe uri kuri Facebook sinamenye ibyo ari byo ni gigi mugaba mpavasanga ndi interesse buke buke ntabona ningene mpindura ifoto ntabona ningene ndunga iki nkuru ntabona ningene ngira iki mugaba uno musika Facebook yabugumye nyinjiramo kora service itanga naciye sanga nayikoresha bisigura ngo mu ntango n'ivyo abantu bose ntibaza gutangura kwikoresha no munsi hari nabaza kuvyumva bavuge bati ah forget mugabo buke uzobona ko wasizwe kuko nk'akarorero hari umuntu umuyambiye w'umutegetsi umuyambiye ati jeho kugira ngo ndayi promoting abantu benshi barandondera no ravye WhatsApp ravye WhatsApp nzabwira ati tutansanze kuri Gasape jeho mboga zose nazifuse WhatsApp ntayo nkoresha Facebook ntayo ndiko kirishaje Gasape unterefone atari ivyo hagarika ha umutegetsi yabimbwi rero bimaze kwa bigenda uko umuntu ahari niho musanga rero ushoboye kumusanga hari ugasanga naho nyine umusanga ucishira mu rama ikintu twizera nuko nshaka yuko umuntu arinza yenstar yumva togira umutima wo kuyidezenstar je ndumva no babara cyane umuntu ya yenstar akagira umutima wo kubya dezenstar je kugira ngo ubone ndakuyemwo ikintu kana kanashize mu telefone biragoye ndumva mbabaye cyane rero nagomba yuko hari ikintu gituma umuntu yamaze kuyijako yumva ko atoyivako niza option ni vya bintu bindi bige bitandukanye gufata neza umuntu tukumva ko umuntu ari karakoresha gasape niwe gasape ubundi uyikoresha niwe gasape rero publicite ntizotugora cyane mu gihutanga ibintu byiza abantu niba bikora publicite uyikoresha avuga ati erega warasizwe hari aka application kandi akubwira bukebuke nta ningo uvunyisha jiramo ucugenda ugashiramo usanze kameze neza nawe ubwirundi nawe ukabwira undi ugasanga ejo abantu benshi cyane barayikoresha ugasanga nko mu mwaka n'imiburiburi nta murundi numwe ataramenya gasape katarayikoresha numvume nga muri make no kwishuruko
murakoze kunyongera ijambo arakabazo kamwe na nasimbye ko ndakibutse bivanye n'ibyo mugiye murabandanya mutubwira nitwa Donis nisubire ba muri ingomage kibazo kimwe nari mfise sinebwa tangure kuyugurura ariko ikibazo mfise nkuko waruvuze ati kira byo wababazwa n'ukuntu twoshiramwe application ya matuka ya Desinstar kenshi hari ukuntu bakorera publicity ikintu nkuko muri ko murabikora wamara ku Desinstar ugasanga cyakintu basa nabibeshera n'ikimeze kwa kundi mugani baza yuko ari kintu mwenze mutegura guca kandi tukaba tuzi n'ibyo musanzwe mukora twibaze ko ari bintu bimeze neza ariko kibazo kimwe nari mfise nabonye ari application zibiri imwe ni Gasape indi ni Gasape Messenger tukaba tuzi ko na Facebook ifise Facebook ikabise na Messenger yayo kandi mu gihe ubu Facebook ukundi imeze ntucandikira message kuri Facebook kubakoresha Facebook atari light ufyonze message ikujana directer muri message eske namwe izi application kwari zibiri zirahura zirafatanye canke imwe imwe ukreya ukwayo kibazo cyari cyo
urakoze cyane nayo nabivuze mu ijambo mukanya mu bisanzwe ugomba kwandikiranira no muntu ukoresheje machine birakunda no kuvuga uciye kuri obsya message uciye kuri website akaburungu gasapa akaburungu.com birakunda ukandikira umuntu mugabo kawateresheje Gasape gusa ukagomba kujya kwandikira umuntu ikikurungika direct kujya guteresharja iyo yindi application yitwa Gasape Messenger mugerero yifise usanzwe yifisemmo ikikuvana muri Gasape gakigushira muri Gasape Messenger mugihuta yifisemmo ikikujana muri Play Store kugira ngo banze ivome umaze kuyivoma ugaca bikunda hama kubijanye nuko bavuze uti abantu bakunda kugira publicity y'ikintu ugasanga amazi ntakintu ntakirimo no kumenyesha ko kugeza uno munsi nakubwiye ko irikira kwishwa n'abantu barenga majani yindwi umbajije bayimenye gute ntavyonzi numwe nabwira ati erega nta ka application ndiko ndagira ah reka nakagerageze ugasanga cyi yabwira undi ashyabwira undi no munsi abantu majani yindwi bariko barikoresha raza kubibona rero bisigura ko je no uvuga yuko abantu bayikunze kuko abantu majani yindwi bose mara ngerageza kuraba muri base de données nkaraba mu gatondo harawavuye ko ntanumwe ndabona ya Desinstar bose zira koko abantu bose bazaba bamaze kuyinstara ntegeza kubabona ariko bayikoresha ntegeza kubabona ntanumwe ndabona Desinstar uretse ku Desinstar ahubwo uko bukeye hiyongera abandi nko mukanya hoho ndibaza kubaza ko babaye benshi cyane bisigura ko iyo bya hose ndibaza ko ari nziza niko nibaza ko araje manda ikoresha mpara mbona ari nziza rero numva umenga ntivyo ntangaza abantu bayihurumbiye cyane kuko je no vuga ko ari nziza cyane muri rusangi okwata mikro yao
yo nitwa Jules Boris Ngabire muri BTV Burundi akabazo kanje nari mfise kagira gati twagiye twumva mwirefera cyane kuri Facebook dusanzwe tuzi ko Facebook hariho abakoresha page n'abandi basanzwe bakoresha konti twagombye tubabaze yuko muri Gasape hari abazokoresha konti n'abandi bazokoresha page murakoze
kibazo cyiza cyane inyishu ni yego turafise option ya page muri Gasape option ya page irimo muri Gasape harimo option nyinshi kuko ushaka kuvuga uti jewe ndiko ndagerageza kuraba singomba gutunga konti imeze nk'iyabandi ngomba konti ifite izindi fonctionalite atari nk'iza abandi bafise icyo gihe naho urazigura amafaranga uraza kubibona ni wayikurikirana dufise uburyo bushika kuri bune hari habinza hawo hari haba diama hari habikosha bati jenge ne ko umuntu wese azabona konti yanjye zo bari diama ibyo byose birahari no kuvuga ngo ifise option nyinshi naragerageje urumva imyaka ibiri umuntu yicaye ariko a develop application urumva birafataye biragusaba kwiyumvira n'igikino shiramwo abandi badafise mugabo nibagiye ibyo abandi bafise rero nk'ibinyamakuru urumva ikinyamakuru ntigishaka gucreate account kira crea page kuko umva kira kurigwa n'abantu benshi cyane hama ikindi kintu ndiko ndiyumvira nuko ntagomba kurimita umuntu abantu abagenzagira kuko nko kuri Facebook nk'akarero wavuze ko ndiko ndagira reference kuri Facebook mugize nako ndavyumvira hamwe na yindi team tuko turakorana kugira ngo turabe icyo umuntu yokora avuga bati ni byiza ko urimita abagenzi kugira ngo umuntu amaze kwiza abagenzi kanaka abarengeye kugira konti ahubwo akore page
ibintu rero vyinshi bikoregwa muri Facebook ya muri Gasape birakora neza cyane. Page irahari, uraza kubona aho cyagira ngo ushobora gukrea page yawe. Sinzi ko akandi kabazo ko bakahari, nibaza ko twari twateguye ko saa 5 yuzuye tuba turangije. Sinzi ko akandi kabazo ko bakahari. Mugihe atakabazo kari, nibaza ko tosha turangiza uno munsi. Hanyuma nagomba gushimira abashobora ko badukurikira baciye kuri Humuriza TV. Bana tubabarira ko bagumye bavuga bati ibazo byacu natwe mubihereze umwanya, nzofata umwanya wundi shobore kwishyura ibazo byanyu ukwanyu, murambabarira nzobamenyesha. Ndangiza ngomba gushima cyane, shimira ibinyamakuru mwitavye, ariko kandi nagomba gusiga mvuza akantu kame gusa gatonya, kuko nagiye mbona ibinyamakuru bigiye bitandukanye bishika saa 4 yamaze kurenga. Burya ikintu kinini ya cyane kiriko kitugora muri Afrika, gituma kandi Afrika kugira ngo dutere imbere bizotugora gose ni ikintu kijanye n'umwanya. Ndagerageza kugerageza kugira ngo ivyo bintu bihagarare. Nico gituma mwabonye yuko ahari abantu bakiya dutangura saine yuzuye twari tudemaye igikogo, kuko navuze ngo tugomba kubahiriza isaha. Hamwe rero abarundi abamenyesha makuru cyane cyane boza bari twarika ijanye n'umwanya bakamenya yuko isaha ari isaha, cyo bibaviza cyane. Ndangiza ndabashimira cyane kubona mwashoye kwitaba kino gikogwa. Nibaza nti ntimwo kiryamika kumure, nibaza ko benshi bamaze no gutangura kukimenyekanisha, byo bavyiza. Tuje hamwe twese rero, tuje muri no rugamba kumenyekanisha kino kibuga cya Gasape kugira ngo abantu benshi bakimenye bagikoreshe. Akunguko ni kuri twese abarundi, murakoze.